okhulumela umndeni uthi yize amalungu omndeni aqavile eshona ngokulandelana kodwa umndeni ngeke uze umhlamuke uNkulunkulu.
Awukwazi kwaba buhlungu iminyaka ilandelana bayalandelana labantu bakwaShabangu iyalandelana le family kodwa noma kunjalo uThixo use uThixo noma ngabe isimo sinjani ezimeni zonke use huye omile inguna phakade.
Abe besebenza ngaphansi kukaShabangu bathi lena bekuyindoda emadodeni.
Ningakhali kakhulu. Ubaba uPixley usiyenzile ukuthi sibonakale. Nalapha niyamba khona niyamba ngathi hayi niboza. Because ubaba uPixley uye waniyenzile ukuthi niyazi nokukhulunya le language.
Bonke everybody phakathi kwaStarman. Sakwa Shabangu abayenze babe muche muche bagcine lidolweni bathambe ma elbow. Jesu aniyenze kahle.
uPixley hamba kakuhle. Baninzi abasebengaphambili nomyenda umjwaqa sengaphambili
abantwana bami ngibafumene ngale production and ngibakhulise ngemali yomzwe wezinsizwa. So umuntu onjalo kuba buhlungu xa uva kusithiwa akasekho emhlabeni.
Ubaba uShabangu ushiya ngemuva amadodana akhe amabili namadodakazi amabili abazukulu kanye nezizukulwane. Sithi lala ndlangamandla, lala bele, imisebenzi yakho emihle iyabonakala. Ngukhandla Indludla weindaba ze-SABC, ngibika ngiseGoli.